Halo, mambo vipi?
Fresh.
Kazi inaendaje?
Kama kawa.
Inapendeza?
CanaDares.ca, which has some more information about this.